local.
Kuyinto lenhle kwekutsi temasiko netemidlalo divele tikhuthatwe kwendele kwekutsi lo ngumsebenzi la sive sitabona sijabule kube mnanzi kubonakala ukuthi sihlangane nebunanzi nawubuka umhlaba kwesula malanga usinzekile kunabo coronavirus awukhona ukuhlangana ekhangela ukukhumbulana kwekutsi.